sai goga ba mu sara goba kuma jura fari sai tofa ba yar yaki ba farda shine gudi na mana bai san tsoro ba gaishe ka gudun mu ya kubula dokai ne jarumin tarwa